jochung ma bende koro ne manyo kom nendo mar MCA sani endi koro mancha ne okonongo tiko nendo mar ODM welo manotim manoende gwenge mag Migori obuono ni sani endi koro gibuduo kwad manoendo tiko mar achung kenda kata independent kotel negi kod MCA mar Kalero Ward Thomas Akungo gikoni koro sani ok gimora ahinya kaka ne duond bura mar ODM notimo welo ma Migori kabende gocho ni kendo gini gi chich mang'eny ahinya ni jochung ma koro ne oyombo nosemiyo tiko nendo e yo nendo maling'ling kod jodito mag duond od bura nendo. Got kochola MCA Migosi Willis Oloho bende nodagi duoko mag ODM kowacho ni joloch mane oselieko weche gweko mag otiko ma Nyalodia notelo negi e chenro nendo wach maok negi yego kata matin. Maendi en ywak masani koro giwacho ni kaponi ok ong'i kuom sani seche modong matin gieki to giduogo kendo gotiko gweko mag achung kenda mag independent.
Wagombo ni mondo mi nomination kitimo to bed gimaro ma moro jopiny. Kaka wasekale gini ni, wan sani koro waonge gi any other option. Party nyaka address issue mar kuo mar ombulu motim kani. Gik ma juu netoloso kar ka godege, gi wajumbe moko mid free tickets gi. Gilos gini yo makare. Otherwise, one option magodo kar ka en ni, tariko chie kod maraburu, warumo kod joge yu magikete computer go, a ballot as independent candidates.
Ika oga mo yu waguru, imio certificate di oyombo. Otimo nwa kosa kino maji mangeny ratichgi. To jo mangeny mo mara ratichgi no. Rite dwe mara buru. Mondo en bende babuwa mahe ratiche. Mana kako timo nwa. Kumano jok mano mi certificates go. Warito gi yiero ba dwe mara buru. Mondo koro jiupugre ni at. Gini magini gijiko so gini magini matengen.
Bedo ge ja ODM. Madhi chung motegno madhi bedo kaka candidate margi. Ji madhi bedo kanyo madhi tiyo next time. Gin independent candidates te koponi okolose. Ken governor mong'e ni nigi ticket mar ODM, ong'e ni obiro mawuotho kende. Nikech kata ng'ama gimiyo ticket mar ODM no, jopiny go kende kiaye. Kata en pok nowacho nodwaro. Koro mano e wach mantiere godo, kalero kama ber ni jo ODM, gima gitimo no, gitimo gik ma ging'e gin kendgi giwegi, to onge gima biro konyogi. Omiyo wan wasachung' kendwa. Makende independent and independent. Kuru mane kama wadhiye.
Lit makende ni wadwaro kura ne Raila Amolo Odinga. To wayie kanitiere kare jok moko dwani Raila Amolo Odinga yud telo gin gitimo weche gi. To gini dhi kata ombulu mang'eny. MCAs mimayo gi. Magi mani chiegni gi raia. Magi ma raia winjo wachgi. Ka koro isemayo MCA to mubunge bende nyosabedo moluor. Bendo sami certificate direct. Ngama di konye campaign, kosuru wani nyatike. Mondo wadwa yier mubunge, mok ja ODM.